Ok, her kommer Kjetil inn for landing. Ah, smooth! Jævla snykt!